kei te aere ahau Mā runga waka kākariki Kākariki waka kākariki Kei te aere ahau Mā runga pahi ko whai Kei te aere ahau Mā runga rere rangi mā Mā he rangi mā Kei te aere ahau Mā runga moto pai ka whero Whero Moto pai ka whero Kei te aere ahau Mā runga te reina ki korangi Ki korangi Te reina ki korangi Kei te aere ahau Mā runga pai ki karama whero Karama whero Kei te aere ahau Mā runga poti Waiporoporo Waiporoporo poti Waiporoporo Kei te aere ahau Mā runga taraka karaka 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 Kei te haere koutou Ki whē Kei te huri huri haere mātou Kei te haere koutou Ki whē Kei te huri huri haere mātou